ividiyo yesithathu ukusetyenziswa ngenkani nesibophelelo somsebenzi. Yintoni ukusetyenziswa ngenkani? Ukusetyenziswa ngenkani kuxa umqeshi ekunyanzela ukuba usebenze ungafuni okanye angakuvumeli ukuba mawuhambe emsebenzini emveni kweeyure zomsebenzi. Imizekelo yokusetyenziswa ngenkani ingaba yile. Abaqeshi abasebenzisa ubundlobongela okanye ukoyikisa abasebenzi ukuze basebenze njengokuba khwaza kakubi kakhulu babaqalekise okanye bababethe ukuze basebenze. Abagcina incwadi zazisi okanye amaphepha mvume okusebenza. Xa abasebenzi benyanzeliswa ukuba mabasebenze ixesha eligqithisileyo xa babengazange bavumelane noko. Ukuba abasebenzi abanako ukuhamba-hamba ngokukhululekileyo njengokuya kwigumbi lokuhlamba xa befuna okanye ukuhamba emsebenzini xa begqibile ukusebenza. Ukuhlukumeza abasebenzi abasebungciphekweni njengokunyanzela amakhosikazi akhulelweyo ukuba mawasebenze umsebenzi onzima. Yintoni isibophelelo somsebenzi? Isibophelelo somsebenzi kuxa umsebenzi enyanzeliswa ukuba makasebenze ukuze ahlawule imali ayibambayo kumqeshi okanye kulowo akhangela ukufunyanwa kwabantu abatsha. Oku isenokuba ziimali mboleko ezifunyenwe kumqeshi zokuhlawulela iimali azifakiweyo zokufumana umsebenzi okanye izohlwayo okanye izixhobo zomsebenzi okanye iimali mboleko. Ingaba uzikhusela njani njengomsebenzi kwisinyanzeliso zokusebenza nesibophelelo somsebenzi? Siza kujonga imiba ngxoxo emihlanu yendlela abanokuthi bazikhusele ngayo abasebenzi. Le miba ile: ukukhangela okanye ukufunyanwa kwabantu abatsha, iikonkraka zesivumelwano somsebenzi, imali mboleko, imibutho yokulondoloza imali, iivenkile zasefama. Ukufunyanwa okanye ukukhangelwa kwabantu abatsha. Ngaphambi kokuba uqalise umsebenzi wakho, ngalo lonke ixesha qiniseka okulandelayo. Nika ingxelo yawo nawuphi na umsebenzi owenziwe ngabantwana abaphantsi kweminyaka eli-15 ubudala kwasiza okanye kwiziphathamandla ezifanelekileyo zabasemagunyeni. Ukuba usuka kwelinye ilizwe, kufuneka ube nephepha mvume elisemthethweni lokusebenza kwanencwadi yokundwendwela kwamanye amazwe evumelekileyo ngokusemthethweni okanye amaphepha anika ubungqina malunga noko. Sukuhlawula nayiphi na imali okanye ngeempahla ezinjengezihombiso ezinamatye anqabileyo okanye utywala ukuze ufumane umsebenzi. Khumbula ukuba akukho mntu unelungelo lokugcina incwadi sazisi yakho, i-ID, okanye incwadi yokundwendwela kwelinye ilizwe, kodwa bangenza ikopi bagcine yona. Akukho mntu unokunyanzelisa okanye unokoyikisa ukuba mawenze umsebenzi ukuba awufuni ukwenza. Iikontraka zesivumelwano zomsebenzi. Kubalulekile ukuba ufumane ikontrakta yakho ngesivumelwano somsebenzi kuqala ngaphambi kokuqalisa ukusebenza. Qiniseka ukuba uyayiqonda yonke into ebhalwe kwikontraka yakho yesivumelwano somsebenzi. Kufuneka uyicacisele ngumqeshi ngolwimi lwakho oluthethayo nolwaziyo kakuhle. Iikontraka zesivumelwano zomsebenzi akufuneki zenze okudideka. Sukuzithemba iintetho zesithembiso ezenziwa ngumntu owenza umsebenzi wokufunyanwa kwabantwana abatsha okanye ngumqeshi. Khumbula ukuba xa bonke abasebenzi befumana ikontraka yesivumelwano efanayo, ngamanye amaxesha abaqeshi basebenzisa ikontraka yesivumelwano seqela. Kubalulekile kakhulu ukuba ufumane ikopi yakho uzigcinele yona nokuba wonke umntu usayine ikontraka efanayo. Ukuba awuyifumenanga, nceda uyicele kumqeshi wakho. Imali mboleko. Khumbula, akunyanzelekanga ukuba umqeshi anike abasebenzi imali mboleko. Ukuba uboleke imali kumqeshi, kufuneka wazi ukuba umgaqo-nkqubo wenkampani malunga nemali mboleko uhamba ngobuhlobo. Umgaqo-nkqubo uqwalasela imeko apho kuvumelekileyo ukwenza imali mboleko kwaye nini, iyimalini kwanexesha oza kuyihlawula ngayo xa uyibuyisa. Isivumelwano semali mboleko kufuneka sisayinwe ngabo bobabini, umqeshi nomsebenzi, bevumelana ngemiqathango yemali mboleko. imali ezixhuziliweyo zemalimboleko kufuneka zibonakaliswe kwiziliphu zentlawulo zabasebenzi. Kufuneka ulumke kakhulu ngaphambi kokuba uthathe naziphi na imalimboleko. Ngalo lonke ixesha kufuneka kwenziwe ikontraka yesivumelwano xa uthenga izinto ezinjengefriji, umabonakude okanye ezinye izinto zomqeshi. Umsebenzi kufuneka avumelane nomqeshi malunga nesixamali ekufuneka sibuyiselwe ngokubhatalwa kwaso kwakhona kuye. Imibutho yokugcina imali. Yintoni imibutho yokugcina imali? Imibutho yokugcina imali kuxa umqeshi egcina imali ngokuyibeka bucala egameni lomsebenzi rhoqo ngenyanga ukuyigcinela ixesha elizayo. Oku kuvumelekile kwaphela. Xa umsebenzi enze isicelo soko aze asayine ephepheni nakuxwebhu lokuba kwenzeke njalo. Xa kutsala kwale mali igciniweyo kungekho ngaphezu kwe-10% yomvuzo. Xa imali ezitsaliweyo zibonakaliswa kwiziliphu zentlawulo naxa yonke imali egciniweyo ihlawulwa kumsebenzi xa eyeka umsebenzi. Isixamali esihlawulwayo kufuneka sihambelane nekontraka yesivumelwano sombutho wogcinomali. Khumbula, uzikhethela ngokwakho ukuba uyafuna ukuba yinxalenye yalo mbutho wogcinomali. Iivenkile zasefama. Ukuba kukho ivenkile efama, abasebenzi bangazikhethela ukuba bafuna ukuthenga ukutya kwabo kuyo. Qiniseka ukuba uyazi yonke imithetho yokuba ungathenga ntoni kangakanani kusini na. Kufuneka ufumane isiqinisekiso sokuba uthenge ntoni kwaye uyisayinele loo nto uyithe wayithenga. Imali ethathwe emvuzweni wakho yezinto ozithengileyo kufuneka ibonakaliswe kwisiliphu sakho sentlawulo. Oku akusayi kuba ngaphezulu kwe-10% yemivuzo yabasebenzi kuloo veki okanye loo nyanga. Khumbula ngalo lonke ixesha ukuba akunako ukuthenga umyinge wezinto ezingaphezulu kwezinto ezingumlinganiselo ovumelekileyo wokuba uzithenge. Kuba oko kuya kuthi kwenze ityala elikhulu kwaye uya kuthi usokole ukulibhatala lonke. Ukuqukumbela. Ukusetyenziswa ngenkani kuxa umsebenzi enyanzeliswa ukuba asebenze ngokoyikiswa okanye ngokugrogriswa. Isibophelelo somsebenzi kuxa umntu othile enyanzeliswa ukuba makasebenze ngenxa yetyala lakhe ekufuneka elihlawulile okanye iintlawulo engekazigqibi. Ukuzikhusela kwesibophelelo somsebenzi nokusetyenziswa ngenkani ngexesha lokufunyanwa kwabantu abatsha. Ukuqinisekisa ukuba ufumana ikontrakta yesivumelwano esifanelekileyo kwaye akukho nayiphi na intlawulo oyikhuphayo ngenjongo yokufumana umsebenzi. Kufuneka ukulumkela ukuboleka imali kumqeshi wakho okanye kwimibutho yolondolozo mali. Kufuneka usebenzise iivenkile zasefama kuphela ukuba ufuna ukwenza njalo kwaye uqinisekise ukuba uzibhala phantsi zonke iinkcukacha zezinto ozithengileyo.